lendlela isibaka angibingelele lapha ke kuphele indawo ke ePine Town bakithi sona ke itsizwa ezokwenyeka yenkampani ke enkulu ke ngalendlela isimanga zisho mina zithi hayi Masikane sesikangako ke mfethu noma kanjani ke mfethu kasambe bo nangumashobana emsakazweni ke ivabi na 4.7 uzwa kunjani makuhamba kanje Hayi wengane zakwethu. Yabona uma ngomlalela uMasikane ebusuku, hayi uyadlala. Hayi kuyafika ngane zakwethu, ngithatha ubusuku mina ngiphendula imini, vele kube semini nje.
Uzwa kunjani? Singisho njani ngene? Hamba kanjani?
Kama Buyani Sbahle Zotha Masikane isibongo kaMasikane umsakazo ivibe uMbhaqhanga 94.7 FM we call it the top informative radio station of choice hashtag ikuyisitalo kulalela ivibe 94.7 igama lohlelo iMorning Movement Monday to Friday 1 to 4 ubatshela uthi uzwa kunjani makhambane
Davi
atavo za matota. Meso rest in peace. Yebo khohle likhulu makhohle umuntu. Eh umuntu uyashintsha. Hey. Awe kanza kwethu.
Again and again.
All hits, all hits. We are
on Vibe FM.
Odali, sekusele kancane bafuthi awuzwe. Hayi akulutho kanti sekwethu anginiye.